naguhamagaye mu izina ryawe uruwanjye nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nucana mu migezi ntizagutembana nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimo ibyawe ntibizagufata kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isirayeli umukiza wawe.